Uye, uye, Manueli, twakutamani. Glo, tururu, tururu, ya, inesha.
Yes, to the bond of two
boys.
Yesu maisha ni mwangu ni tadumu naye.
Hapo sawa. Hebu tule sote ndio kidogo tuende.